kuri wewe untwaye mutima makurata wanje icambere reka ndagushimire cyane kuba warafashe umwanya ukanyandikira agakete wanyandikiye narakabonye kandi byaranejereje cyane nama ndagasoma nk'inshuro zitatu ku munsi nkongera nka kimotereza kuko nzi ko intoke zawe arizo zakanditse mu gakete wanyandikiye wambajije igituma ndagukunda Icambere ndagukunda kuko usa na so wawe ukongera ugasa n'ikirenge cha Donald Trump cha kabiri ndakunda ukuntu witonze nk'inda iri mu burete cha gatatu ndakunda ukuntu amenyo yawe asa kuko ntasa n'ayabandi ayugwa wasa n'umuhondo cha kane nacho ndakunda ukuntu wisiga amavuta ariko ntagufate nka kujya kumusoma n'ukuri naratomboye aka gakete kanyibukije ukuntu twahuye ubwa mbere urebuka ko nari naje kwiba ibijumbu cansanga niko ndiba mu murima wawe mbonye ukuntu wari ufashe icyasoka n'ingene wari kurarima naciye menya yuko uzombera nyina w'abana hanyuma ikibazo cya kabiri wambajije nimba no gupfira watanze akarorero uti dufate hagize uwinjira mu nzu akagomba kundasa yuko noja mu kiringo cyawe akarasa jewe inyishu ni oya apana no ekada nibikabe kuko jewe simbona impamvu no gupfira kandi icyo ari cyo Yesu Kristo yaje gukora mu isi Yesu yadufiriye twese rero simbona impamvu no kongera nka gupfira kandi no kurinda gukumbuye kiravu bunyaruke ndagukunda seriake